Moshe, Moshe, lo totele. Moshe, 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 lo totele.
Oh, we had to be.